my dear brother, Machi, Akwaba, Ediba, Awarimu Nokre, with yours truly, Unia Ba, Ama, Nansen, Baako. Metaka Awarisem, Metaka Awarimu Nokre, I always speak from a man's perspective, because me yoba, I know it's like the back of my hand. But then, I want to talk to Minu Yanimu Memano. Most of the person me can no crank it in kiti bichere mo so no crank no most of it will come from a many perspectives no but they are chedi am person me de chew na wa ware e koso yi me nchira ware e me anka sa me ware fo me pa ware pa. The other thing I also don't like any nkwasi ware ya ware ni pa ya si ya fe en ka hwe tena ho sa nya me beye sa ware ne de me pe because nkwasi ya bu nya me no aye som no no anka sa pefa ho die ni ahoto de ma ne ma nti me mpene sese nkrofo de your friends eni ma bibe mu mu ama e de besisi ma be ka ma se se tena nsemfo ho wo pesa woni wo ba tena na wo pesa woni woni wo tena nokrem na odo wa bible no kire se do wo yire kane ni di nokre fa kire wo yire da bi mfa kwase bu mfa sisi mfa ma da bi di nokre yen kasa let's speak wa woni se aya ni padodo no ata aware a o wari ya no kasi wenya oba no gana fo kra do mkasi ya ground no ya bonat na se oni baby ya ko a lot of you have that mentality. When you have that mentality, I don't know me neighbor be decided say neno be test na be why am de be che me ye sure say gas if we need this answer some fo no. I told you omo na yesa obi wo ha onya wari wie ye no o feel say wenya oba no aka say say de walandi oba na wie afen wo betena se bidin samfoni ntibu na ye nyina ye timi ehunu so wono ni bema ne katechi sem beba bra wo ye ne sa you awake in women a certain feeling bia you don't want to wake in them a certain feeling ni nyane a e de ma dwen ko ba bia bronsam ne jesu wo e ma tim e ma din samoni bebre e ma ye niema bebre because of sadi no ade a e ma pe e ye so obi ni wo mu be di nokre obi mu wo mokwase a osom nye maden osom nye maden but osom no wo som nipa ese na efata no a ne som eye easy sa wo som nipa wan kasa de wani bu no kwasa mpanyin ana nipa wo no pese obu kwase a ne yo edin ne yo edin ema onokwafo som haba wo som no kwafo a boko enya sem wo ni sa wo yere wo ho. No one will ye equality. No, I certainly will ye calculations, addition and subtraction at Sinas and everything. No, could a woman. Well, when you say when you have a bunocracia, and I will bunocracia, and never. Am I away? Your third eye, fourth eye, fifth eye, I defend you. There is a radar me as Obama me walk. Semi kuno ya, dear be. Now, dear no, I war ye no, and ye in me best interest, and ye in my best interest. Yes, there is something about me which will awaken an alertness. Be a be awake. If you have it, me be represent a heaven is an only cause minimum neo who did not cramming who need no crash or minimum. So when you will fear minimum, young Kawadin who knows minimum, do you bend your stream now? Whoop her baby, I'm a cast as him which I'm a memo and it's a so war power. Yeah, okay, so you say, my neighbor back who should decide to be to the helicopter. I think pay for the car for the same terms. They say helicopter for the job. It's a very funny old world. There be me and Casa the helicopter in Fruvida.
What's your baby? Yeah, Kayasa.
Missy, so when it will be opera. Now, a person ni pano who did not cry at the chilewa, and near maybe will have a sister with you, and near maybe will have man you be there. So, oh, quite worry you. Now, this see when you so will cooperate any jenny and hotto, and the amount of kafua, or decide the any when you or decide the any when you so, and the bet pray any jenny and hotto, dear saying, what dear no, and the amount. Some more this attitude no call our worry you more, nipper me and nuning in a more home when you. Because obia person or ye man yonku hunu se wodono. Would ye no awo yen e bru a drenin tiasia so na dia won non so wone ne yonus be ye de bru a drenin tiasia so e diamo. sɛ wo yɛ ade a mani hu no sɛ wakoma mu fine why bra because dia wo yɛ no a wo feel sɛ wo nim nyansa nti wo yɛ dia fanche no wo bɛkyo anyway enye man ni nyina ɛne wo akukudura wo kyew a wo bɛ confront wo be firi saa da no no wa chichire ne wɛ saa word no meta yusu pa chichire wo wɛ ɛma yɛ papa papa me ne ma miensa ɛna ayɛ counseling na wɔtwe wei saa ma ne miensa nyina reinforce the fact sɛ ma yɛ chichire yɛ wɛ yɛ hu ehu yɛ hu ehu sɛ wo ne wo ba wo hɔ na wo hu ne sɛ wo ba ne na die nyina wo de akɔhyɛ adwuma mu a hu ne sɛ wa chichire ne wɛ wɔ anya mu gyidie sɛ wo bɛma ne bi adi ɛma yɛ taa ne mɛma hyia ayɛ ayɛ taa so wɔ hwɛ ɛwɔ wo sikasɛm mu memeka ho sɛ yɛhwɛ wo sikasɛm na bɛdi nɔkorɔ wo sikasɛm mu a yɛ ne wo bɛka abom sɛ yɛhwɛ wo sikasɛm na ɛyɛ ade a wobɛ yɛ right by yɛ ne yɛ ma a yɛ ne wobɛyɛ abom sɛ yɛhwɛ na wonya wobɛbu yɛ kwase a yɛhwɛ na wonya na wode bɛkɔ wo nko a wofotuom na yɛ ho bɛkyere yɛn yɛasɛm bɛyɛ mmoba a yɛn nso yɛbɛpɛ kwan ne ɛde ayɛ adeɛ ɛma no a ɛthrow wɔ mo ho nyinaa de gu adwuma mu no they are women who don't often feel sɛ wɔn kuro no bɛ protect wɔn bɛ provide enough wɔn kuro no bɛma wɔn asere na wɔn ayɛ mmɔbɔ nti wɔn pɛ saa adeɛ no nti na ɔde n'adeɛ ne ne werɛ nyinaa de ahyɛ adwuma mu na ɔyɛ adwuma kunfu ɔkɔ saloon a ɛmma ɔ midnight a wɔmfiri hɔ because saa saloon hɔ no ɛhɔ na wɔhunu ne future earnings sɛ ɛfiri wɔhunu sɛ ne kuro wo deɛ a wonya no wɔbɛma ne bi nti ɔno ara nso ɔkɔpɛ ne deɛ wo si dan na ama ayere hu sɛ wode wo nua baa din na ato so wo ama maame din na da so a na wahunu sɛ wonya no a wɔbɛbu no kwase a wowo si wo dan na ɔno wɔkɔ a wonya baabi ntena wobɛfa ho asi mmiɛnsa na anya nwie wo deɛ no ɛno nti na mmaa bebree ne wɔ mu kuro no wɔ mukɔ competition wɔ agyapadeɛ ho no because wohunu sɛ wodeɛ no a woyɛ no woyɛ ma wo ho ɛne wodeɛ it is not for her it is not for her kids it is not for your family it is for wo ne wo ankasa wo individual chosen nipa bi ɛna mobɛ enjoy saa nneɛma no bɛsi wohunu mmaa suban a ayɛ antaa nye dede wo ankasa bisa wo ho sɛ wɔ part a woplay wɔ mu ne sɛn na hwɛ sɛ ɛyɛ possible sɛ wobɛtumi areverse a the action will have to come from you why if your wife on kani business is seven fan chere wa no ohunu se wo di bafo wo ni brefo so wo kani business chere wa wo betietiem wo besei no enti wo yiri ye business ho bibi a wo ma wu hu wo be hunu no wa ye awie wo yiri ko si dan a wo kan chere wo be hunu no wa si awie wo yiri ye japade a wo mo wa mane because wa mo wa hunu se wo ne ne be ko competition be nka ta chi a wo ne wo ba prade ho wo yi sɛ suban na de ɛde akyerɛ no ɔno so watu ne ho fo ɛno nti na wɔyɛ n'ade a wɔmɔ me so kyekyere ne bɔduam kora sɛ wɔmɔ wamane sɛ wopɛ sɛ wo yere hu sɛ wo wopɛ sɛ wo yi n'ade mu nyinaa de kyerɛ wo ma wo yere hu sɛ wo wɔ nokwafoɔ